Hello guys.
Ngiyabonga ngokudlula e-station sami. Kule video sizobe sibheka ukuthi yini ongayilindela ngenyanga ka-February. Kubili ikanda kubili isine ochungechungeni lwe-drama oyikhonzile enesihloko esithi Gqeberha, The Empire. Ngicela ungakhohlwa ukubhalisela isiteshi sami futhi uhlale nami kuze kube sekupheleni kwe-video. Ngiyabonga. Okuphuma kuGqeberha, The Empire ngoFebruwari kubili ikanda kubili isine. Ulwesine kunye February kubili ikanda kubili isine. Isiqephu kunye isine. Letha ama-reinforcements. Uzimkhitha uqinisa icebo lakhe lokuyenga uHlumelo. Ufuneka ubona uzimkhitha okokuqala kusukela ethole ngontando futhi ubona kubomvu. Esephelelwe yithemba lokulungisa umshado wakhe. Umsimelelo ucela usizo emndenini kafuneka. NgoLwesihlanu kubili February kubili ikanda kubili isine. Isiqephu kunye ihlanu. Ukuqaqa ulwembu lwamanga. Umsimelelo unikeza ufuneka isiphetho abengasilindele. Ululama ubanjwe amanga akhe. Uzimkhitha ungenela inyamazane yakhe futhi uyagadla. NgoMsombuluko ihlanu February kubili ikanda kubili isine. Isiqephu kunye isithupha. Wake waba umkambimanga. Ufuneka wenza isinqumo esibalulekile ngomshado wakhe. Uzimkhitha uphezu komkhankaso wokuqamba kabusha uHlumelo njengendoda yomndeni futhi uphezu komkhankaso wokumgwema. Ngemuva kokubanjwa ululama usebenzela ukubuyisa ithemba likaStoki noVuyokazi. ULwesibili isithupha February kubili ikanda kubili isine. Isiqephu kunye isikhombisa. Owesifazane onengane. Ufuneka uhlangene nomngani wakhe omdala. Ululama ephendukela kuThulani ecela usizo. Ngenkathi uzimkhitha enyakazisa umphathi, unozuko uyamangala ngohlumelo. ULwesithathu isikhombisa February kubili ikanda kubili isine. Isiqephu kunye isishiyagalombili. Ubhekilanga. UHlumelo ufuna ukushada nowesifazane omenze indoda ejabule kunabo bonke emhlabeni, kodwa lona wesifazane akekho emkhunjini. Ufuneka uchitha usuku nomngani wakhe omdala wasesikoleni esiphakeme, kanti uMsimelelo akajabule kakhulu uma egcina ehlangene nale ndoda. Ululama unesiqiniseko sokuthi uzowuthola umsebenzi awuzingelayo njengoba naye ebheke kuThulani. ULwesine isishiyagalombili February kubili ikanda kubili isine. Isiqephu kunye isishiyagalolunye. Amaphupho angafezeki. UHlumelo akadikibali ngokulahlwa kukanozuko. Luyakhula uvalo kuMsimelelo lokulahlekelwa umkakhe. UThulani uvele athatheke ngolulama. NgoLwesihlanu isishiyagalolunye February kubili ikanda kubili isine. Isiqephu sama kubili ikanda. Ukungakhulumisani kahle. Uzimkhitha uqinisekile ukuthi ukwazile ukuvikela ikusasa lakhe kanye nontando. UMsimelelo ucabanga ukuthi uyaqhathwa. Ululama akabonakali engamthandi umngani wakhe omusha kanti noStoki udidekile. NgoMsombuluko kunye kubili February kubili ikanda kubili isine. Isiqephu sama kubili kunye. Hlukana nomkami. Ufuneka uphikelela ngokuthi aqhubeke nobungani bakhe nomzukisi nakho akwehli kahle kuMsimelelo. Uzimkhitha ucabanga ukuthi uhamba phambili noHlumelo, engazi ukuthi uHlumelo ufuna unozuko esikhundleni. Wanathi ucabanga ukuthi usethole umngani kululama, akazi ukuthi ululama ufuna nje ukusondelana noThulani. ULwesibili kunye isithathu February kubili ikanda kubili isine. Isiqephu kubili kubili. Umntwana ebhodini. Ululama uzama ukuchitha isikhathi noThulani futhi amhlabe umxhwele, kodwa kuvele kushaye phansi. Ufuneka uyafunga ukuthi uzoqeda ukuzenza mncane kuMsimelelo. UHlumelo umemezela ukukhulelwa kukanozuko, kuthuse umndeni wonke. NgoLwesithathu kunye isine February kubili ikanda kubili isine. Isiqephu kubili isithathu. Simangaliso mntanami. Uzimkhitha uzwa ukuthi uHlumelo ufuna ukushada nonozuko, futhi ucabanga ukuthi iyodwa kuphela indlela yokumisa lokho. Umsimelelo uzama ukulungisa isimo ngemuva kokusola umkakhe ngokujola kodwa kuzosebenza. Ululama useqala ukucutha lo acabanga ukuthi umiselwe ukuba naye. Ulwesine kunye ihlanu February kubili ikanda kubili isine. Isiqephu sama kubili isine. Ukulawula ukulimala. Uzimkhitha uhlela ukubulala ingane kanozuku. Ufuneka uqeda umshado wakhe. Lulama uthando lwakhe ngothulani luyakhula. Ngolwesihlanu zingama kunye isithupha kuFebruwari kubili ikanda kubili isine. Isiqephu sama kubili ihlanu. Izipesheli ezintsha namagqubu amadala. Umzukisi wenzela ufuneka isithembiso okunzima kakhulu ukwenqaba. Ululama unento azoyibungaza. Uzimkhitha wenza isibindi sokuqeda ukukhulelwa kukanozuku. Ngomsombuluko kunye isishiyagalolunye February kubili ikanda kubili isine. Isiqephu kubili isithupha. Impilo ekufanele. Isimo esibuhlungu sisondeza uzimkhitha egoli lakhe. Ufuneka uhlushwa umzukisi ezitshela ukuthi uyamthanda futhi uyaphambana. Umsimelelo wenza ukuthula nomzukisi. Ulwesibili kubili ikanda February kubili ikanda kubili isine. Isiqephu kubili isikhombisa. Iphupho elibi kakhulu likamama. Umsimelelo uyasola ngesikhathi ufuneka evele evika umzukisi. Ululama uncenga unonhle ukuthi abuyele emsebenzini. Unozuko nohlumelo bathola izindaba ezibakhathazayo ngomntwana. Ngolwesithathu zingama kubili kunye kunhlolanja wezi kubili ikanda kubili isine. Isiqephu kubili isishiyagalombili. Izimbali, izinja nomthandazo. Uzimkhitha uyafa ukuzwa izindaba zokushona kwengane kanozuko. Ufuneka ukhetha umshado wakhe, kodwa sekudlule isikhathi. Ululama wenza umzamo omkhulu ukwakha inkohliso yokuthi unesoka. Ulwesine zingama kubili kubili kuFebruwari kubili ikanda kubili isine. Isiqephu kubili isishiyagalolunye. Ukugxuma kokholo. Unozuko nohlumelo bayagxuma-gxuma ngesikhathi uzimkhitha efunga ukuthi uzoqeda usongo olusafufusa. Izinsolo ezimbi kakhulu zikamsimelelo ziqinisekisiwe. Ukulangazelela ukuhlaba ululama umxhwele ubeka amanga akhe kwelinye izinga. Ngolwesihlanu zingama kubili isithathu kunhlolanja wezi kubili ikanda kubili isine. Isiqephu isithathu ikanda. Ukubhukha okubili. Ululama uchitha usuku elungiselela usuku olukhethekile, kodwa kubukeka sengathi ukhohlwe ukusho usuku okwenzeka ngalo. Impi kamsimelelo nomzukisi, kungenzeka kube yiphutha elikhulu kufuneka. Inkinga yebhizinisi iphoqa uhlumelo ukuthi athathe isinqumo esihlukanisa abakwamcengi. Ngomsombuluko zingama kubili isithupha kuFebruwari kubili ikanda kubili isine. Isiqephu isithathu kunye. Ubuhlungu ephepheni. Amadoda akwamcenge adonselana ndawonye ukuze kusinde ifa. Ufuneka ushiya izinhlungu ngemuva kwakhe. Ukuzifela kukalulama ngothulani akuvumi ukucasha. Ulwesibili zingama kubili isikhombisa kuFebruwari kubili ikanda kubili isine. Isiqephu isithathu kubili. Uhlumelo ufuna umndeni wonke ubandakanyeke ekugetshengeni. Umsimelelo uphuza usizi lwakhe futhi unonhle akathandi. Ululama uqamba amanga kumama wakhe ngokuhlukana kwakhe. Ngolwesithathu zingama kubili isishiyagalombili kuFebruwari kubili ikanda kubili isine. Isiqephu isithathu isithathu. Kusasa kuyaziwa. Uhlumelo uzimisele ngokuphanga yize unozuko ebhikisha. Umhlaba kamsimelelo uyawohloka. Usivuyile uyavunguza. UMathilda uqaphela ululama eziphonsa kuthulani. Ulwesine zingama kubili isishiyagalolunye kuFebruwari kubili ikanda kubili isine. Isiqephu isithathu isine. Yisikhathi sokulungiselela. KuMathilda izindaba zikalulama azihlangani ngakho ke usezinhlelweni zokuthola ukuthi kungani. Abakwamcenge banovalo njengoba belungisela ukugetshengwa. Umsimelelo uzama ukubuyisela izingane zakhe, kodwa usivuyile ukhombisa ukuba inselelo enkulu kunaleyo abeyilindele. Ngaphambi kokuthi uhambe, sicela uthande, wabelane, ubeke amazwana futhi ubhalise. Ngiyabonga.